n'abakuru bahora bakuramya bavuga ngo urera 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 ibizima n'abakuru bahora bakuramya bagushima bavuga bati Manushimwe ushimwe